Ni label.
Yeah.
Aje label siku kimkiru.
Label. Label mukirundi. Cyo ifata yo kuri ni nkubo fasha.
Label siku fasha.
Cyo ni kundi kona cyumbi ya Jason cyo.
Timizinga.
Cyo. Eje nzi kirundi cyo nye.
Jacure, no, Cassidy Cagne, Tesorambana, Fata, 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 Comotima, Gumia, 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 Comotima.
1 2 1 2 1 2 Who's by Isaac TV? Merci beaucoup. Kurumaze kugira subscribe, okay? Utarabikorurindiriye iki. My name is Isaac Classic in Isaac TV. Uko mubizi stories zose turazi bashikiriza ukuri kwanyu hemwe ndabatera inkuru rero je ndi nari ndapita pita jist ndi ndataha aho ati hari umutipe rena cembone yaberewe byatari yakubisi pamba byatari ariko umutipe bishobora kuba ari umushashe bishobora kuba ari ubwambere umubonye mu maso yawe ariko ndavuti usako gwinshi welcome murabe bro vipi
papa
mezeniza
eh bon
uraberewe
merci
duhere ngaha ufisime ngaha
20
skirundi me
Nyaka mirongo ibiri.
Ah, imyaka mirongo ibiri nice. Abantu bakeneye kumenya ko nubwa mbere bakubonye. Dufate ngo ngaho uri nko muri Nairobi, uri nko muri South Africa, ni bakuzi. Chaka rero wimenyekanisha kugira tukumenye.
Nitwa Diama Florian, ndo muri rimbyi.
Inde?
Diama Florian.
Diama?
Yeah.
Uri Diama? Uri Diama? Diama ni kimkiro.
Wege gakiro man.
Ah, iwe nyaka cyagi wege gakiro cyose gitwa Diama.
Oya kusanyene ntaryo ririmwe mu mabuye gakici.
Okay, so Diama
Florian
uri wagusora song zina yibonye kuri YouTube man. Tenda bisa makuru menshi. Ujya mukobwa washize muri ya video yawe ntimungana. Wamukuye.
Esima katungane?
Eh. Wamukuye.
Gyana munyengozi.
Yeah. Yavu ingoza razino cyangwa ijya clip magari ingoza.
Oya twayikoreye ino yavu ingoza razino.
Ah.
Yeah.
Okay, sawa. Uri muririnzi. Ni giki kuranga ku muri uri muririnzi. Ni giki kuranga.
Kina akore muririnzi kwa sindirimbo.
Zinga.
Sindirimbo zishika 5 audio 5 video 2.
Aha. Okay sawa. Ibyo gusabira kwiye kuba witwa muririnzi.
Wa ntibikwiye gusa nibimenyeso bimwe bimwe gusa ibyo nibikuru bikuru.
Okay.
Yeah.
Sawa Florian, dushakire kumenya social media zawe niza witwa gute kuri Facebook, Instagram hena.
Instagram twa Diama Florian, Facebook. Na Twitter.
Na Twitter kuri Twitter.
Yeah.
Twitter witwa
Diama Florian.
Aha. Okay, Facebook rawe koresha. Okay, sawa. Diama Florian wari hawe nani? Diama wari hawe nani? Kose iyo zina ryawe abavye baguha.
Diama nigyo ni nitazirano gyo wanje.
Ngiyo nitazirano gyawe. Okay, sawa. Abantu rero kenshi abasani nkama duwe tugushire mu stage gushire mu upcam, gushire mu underground.
Jewe. Aho shaka ni unshira.
Ibintu bitatu birabirasa.
Oya nibisa gusa
ntandukanyo riri
tandukanyo underground nabantu bakiri hasi cyane upcoming n'abantu bari ko barakora abaduga pole pole so abastar nabo n'abantu baramaze nyene kwandikisha izina
yera ize superstar
a superstar n'abantu ari international yeah
okay so Florian ufise amashuri ga
12
amashuri 12 okay uri mu pre finalist sawa benshi bakunda kwidogera abaririmbyi bo Burundi sana wori mu bidogera abaririmbyi b'abastare bo Burundi
ndabidogera gute
shaza kuvuga kenshi nje na magira na interview n'abantu bakiri hasi juste bakiri tangura umuziki ibintu nk'ivyo barakunda kwidogera ati ngo amishe makuru afite ingeso yo guma bavuga babaririmbyi babane nyene abastare umenga ari babane nyene tugomba tubona muziki umenga nta bandi baririmbyi bahari wari kubibona
ku bajunate amwe niko bimeza ariko si bose arafite umutima wo gukorera bose n'abandi sanga bahenga amajyo birabaho
okay sawa bishitse kwanza ndinda ntarazi cyo kibazo je narutse makuru yuko wewe urumwe mu baririmbyi binjiye muri label ya Nico Media ni Nico Media Nico Media ni label
yeah
haja label si kimkiru
label Debo mu kirundi. Cyo nifata yuko ari ni nk'ubufasha.
Le bose grufasha.
Cyo niko niko ndacyumviye aje sinzo.
Umbye muri komante le bose guriki. Le boya ni comedy ha? Niyo niyo wagiye.
Yeah.
Bari kwa kugushiza kugya.
Na nasinye contract ari kimisi sinye contract ariko ngiye kuboneka muri no misa ariko so yindirimbo ariko contract nice.
Hariya muri ndiko barara ama.
Ya ari ama contract.
Contract ni ya.
Ya deza.
Deza ni.
Na kibire.
Ah. Ba ibintu by'ibifaransa byara binjiye musana. Okay, imyaka ibiri uri muri ni comedy bakomereye.
Icyandi marebo bayemere.
Ba uracyagenda namaguru ninjara kubona cyagenda namaguru ntura nijo wasoye clip nziza iyo bijya ndimi.
Uramfise.
Uramfise. Inde.
Eh? Oh nyene man.
Eh?
Oh nyene.
Jewe.
Oya.
Eh. Ah uyo nyene.
Navuze. Eh namu.
Uramufise. Okay sawa. Tugere fast fast. Abantu barakene kumenya muri yo label rero bakwemereye ikiniki nako tushaka uko byo bakwemereje mumaze kubona clip gusa
banyemereye clip banyemereye audio banyemereye promotion kandi wazinga mu
cyagenda namaguru ari cyagenda namaguru
pe ikari mu nimeri ka cyena je ima tuna ruruki yage
eh waje ku moto
naje ku moto
ah no mustari muri label ma ni moto
eh eh none le mustari muri nk'abandi na taxi vero nayo seno ifata
eh bo argent de poche wala igu sometimes
eh rimwe na rimwe barayima
afusanga ya mufu afusanga ya mufu
aha eh ndabse ndabse make
trabe nanga trabe
eh argent de poche wala igu maganda
eh baro hega zaneza fresh kabisa telefone yawe
telefone yawe nge
trabe marke telefone kuriye
Samsung Galaxy G2
ah don fresh ni lebo
listen ne boy jani ni ndimi zike gusana
na ni sibo baigo ah okay sa ni niko junior mahuriye
niko junior na murangiwe ni mu jama ari karayiga aba abapeto afise impano ariko atabwiye bafise caramo mpanye na ni journalist mugenzi wa
eh haje nawe mu bantu bafise impano rimwe
niko abarantoye ndibaza barabonye impano yiwanje kore yatayishimye
bayiboniye
Nani mazo kora video ya mbere yo anje yarije ndayikoresheje.
Okay duha kapela gatugira tukwemeze baje batwa bishaka abantu bajije yuko koko ufite impano cyanke wapi una jidanganyisha.
Iyo mbaza ko ngukunda ese we ntavyubona iyo mbaza ko nkwizera esura bibona ni jewe na ni wewe nanje. Yeah nuko.
Agara kwi. Narapuze.
Rap. Rapu ndagerageza ariko nta rapu ndakompoza urumva nshya ndirimba indirimbo z'abandi kandi si byiza
gato gato
nabyuka kare gato cyane mu gatondo ndonderera icyo rikesha ibibondo njyanye ku mabwiriza kandi ku murongo kuri beat nambaye n'inywera umusongo
iki
eh nja kuvuka sinahisemwo aho nzoba canke aho nzovukira naje ndi umwe atawe turi kumwe iyo mpitamwo simba mbabaye
Ah, ndisha ko nyandike muri comment arabishowe cyanki wapi bado. Twagira muri comment ngaho. Ihuye n'umuntu akubwira ati wapi bro, hebe muziki ntabishoboye umwishuro.
Bibaho to abantu babo n'ibintu kumwe arabwa ndabishoboye. Ndose no wivuga nawe noshima.
Eh.
Yeah.
Fresh wa ma comment na gukina.
Wapi ne gukina gake.
Okay. So, diamant reka kumbere ku bantu rwo turaba kuno mwanya uba address. Ushaka bagufashe. Abantu rwo kuraba ushaka bagufashe.
Icyo mfasha no kunkurikirana akagira subscribe kuri channel yanje channel ya Niko TV akaza barakurikirana ikorwa byanje ne wizo zabiraja yeah
jama duhera hizi uzindi mizinga
cyo eje nzi kirundi cyonye
cyogele
eh none izindi rimwe gashaka kwatarizo navukiye mwe
ah ba okay ugerageza kuvuga indi mizinga ko je nguma numva 20 ans 13 ans eh non ubu nkubwo ha
ah ubwo no ndavuga icyongereza gikenya abwo gifaransa nicyo ntanazi nawe nawe nako ndabivuga gukyo ntanazi
icyongereza ki ndi fresh pole
icyongereza ndagerageza gatonya cha
umaze kugira subscribe amita gute mu cyongereza
umaze kugira subscribe asha mu followers
aha
yeah
okay subscribe sugiri kimkirule
ah mukirinde nacho nzi ke